I stand at the voice of him that crieth in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. Yet on Yankopansi, so I adom near be pure, aduma him when him near did you, my dear Cassier, a tuja. Near Momansania Bashasiano, me per se, your bedonia miasa, what the Cassio yamaye. Oh boy, na ye lanche, narrow way gospel revival message worldwide project 2018. Ah, and no am I acquaint, say, ye do a quantian church, a tuja will we assay. Adwuma kese ye de urade ase DNT ano kwantian chrechre ye de tu wiase efri se ese se gidi fo ani wiase nyina ehunu se ewe yemre he kristo som abeda amani hunu kese m anya no nko ye beyi obronsam ena da awodie wura kristo som ye be yi ne to na kristo fo ahu he obi ti se me ameye mpensempesem ni ana researcher me hwe awie yemre nkom hye bohye mu ene e bible mu ehinta sem e fa nkwaje ehu enkwaje e pa de salvation me fa ne se onipa ka wabra bo nyinara me no nya ofa pim e se de ene abanfu science fui ene woni won asuesu anoma apegye won mu asore se de efie wiase na kristo sum de se kristo fu e yo mo di yesu echi he mi person pese mu ebe buka akofa gribiti se anthropology ana se nipa ye ho adesua ena abakosema na history e fa ba bia ya kata so a bia ebem ye hu se nkwaje se efabra bom bibia ho enya no nko religion ana osom enya no nko bribiti se kabrofo ma se antiquity wan hu se eye titi fo niema ye hwa bakosem ye tututu a efom ne ade a ye nya titi fo niema ahoni ene eniema titi fo no ede ye adwuma emi ye hu on abra bom na enya no nko ahu efa abibiman dia esi yankasa a ene nipa ntiasye obi ase na dai ene bibiman onyamede niema na dia ne niema nyina minerals yamaye nenso yanko na ohwe amama ana ase continent ene adia abibiman ene ho se yakachire ebe me ne si ye ye de nkwaje asem be yi niema pia e wiase nipa nyinara ho bedwuo empese empese mu ibede bibia di ameye ho se se e wiase be bia okun amani hunu ohaw ene niema bebre sisisi no e yo bronsam ne nsahase enya sori mu nko ano ye adwuma wo wei ebe ma wiase ho se ampa nkwaje ye bibia esa odeye obotai enti sedye ye botai no jina ho Onyame nkwagye nea esese ogidi ni no otumi ye den ehu no nkwagye mi dika dan kwagye ho asem adi ansa ne abankwagye na nkasa so bra mi tutu kwan eko wiase ama aman sese niema mienu bi da di pefe a eya rwa ho sem ama Christopher enipa bebre rwa fi se tro sem e de kokoba ho ro bi ato amae akese se enu ne ebo ho da ro na Christopher timi jina sa akokobɔ no ewo trose mu no satan bɔ mɔde ama ye pia to nkyɛn eti enipa ni ne so na ɛwo bɔ nhia ama nipa ye tuso mienu sɛsɛ wi ase afa na nyinara enipa bebree ayɛ den confuse ana sɛ wɔde ayɛ basa efi sɛ ɔmohwɛ antɔrenkyɛm ato kristo som prɔyɛ na awura kristo som na bibie ni ho obi ayɛ fa ho ai ayɛ nwanwa ho eti kristofoɔ no bebree no ɔmode ɔmafa no sɛ deɛ prɔyɛ awura asɔre mu na deɛ prɔyɛ yɛ yi deɛ ɛnkyɛ biara kristo som koraa ɛbɛyera anaasɛ ɛbɛsɛe koraa yɛntimi nka sɛ onyame asɔre ni na kristofoɔ no bebree koraa deɛ sɛsɛ asɔre no ɔnkɔ bio ɛna binom nso kɔ asɔre deɛ ɔsɛ o asɔre no deɛ ɔkɔ na mmom ɔngye deɛ ɛkɔ soro ni ɛi asɛm bɛn ni saa nneɛma wei ɛna ayade so a me so ma yɛ mpɛnsɛmpɛnsɛm akɔ continent biara wɔ wiase na satan nnwuma deɛ ɛhwehwɛm saa a wodi akyerɛ kɔ continent biara so honhom adwuma ni o wei ayɛ honhom adwuma na honhom adwuma bɛfa ho adi saa dwumadie yi ɛna ama me nyinasoɔ yesu kristo nazaret ni no meyɛ dɛn meka n'asɛm ɛtu dwa ɛwɔ amansan na metumi gyina hɔ ɛyɛ dɛn ɛdi adanseɛ kɛseɛ wɔ ne ho anuanom sɛn na ɛfiti aseɛ deɛ ɛdi kan no mepɛ sɛ mepae mu ka sɛ menyɛ ɔbronsam akoa da menyɛ ɔbronsam adwuma nso da mmɔfra se yɛtete me kristo mu nanso nneɛma nneɛma bi ne nsɛmsɛm bi a meka sɛ meepaapae mu wɔ ha a seesei a ɛno deɛ yɛbɛkyɛ ɛnyɛ ho asɛm ni onyame maa me kwan nsɛmsɛm bi nti ma mehunu ɔbronsam ahenniɛ mu sɛdeɛ ɛte o firi mmɔfra ase mɛdi me fie nkorɔn meda abie na mehwɛ na emu nsɛm no makeka wɔ me nwoma ɛne me nnwuma ahoroɔ ahoroɔ no bi mu nti ɛno no mentimi nka wɔ ha deɛ ɛdi kan ne sɛ mfiti aseɛ no na mennim sɛ sɛ onyame na ɔyɛ saa o na saa nsɛm yi ɛnyɛ saa nea wobɛhu sɛ nkurɔfoɔ bi pie o abu so wɔ wiase me na meyɛ ɔbronsam ako a ɛna ɔde meyɛ adwuma na meyɛ adwuma no a na afei deɛ akyerɛ yi biribi pem me ɛna biribi sie na onyame ɛbɛyi me firi nkoasom nom ɛna ɔyɛ me deliverance ɛna ɔsiesie me ɛna na ɔse memɛdi adanseɛ saa nkurɔfoɔ no ɛkeka saa no ɛmu fa kɛseɛ ne nyinara ɛyɛ satan no ara ne nkurɔfoɔ na ɛyɛ trik ɔhyɛ da na ɔma wɔn bɛyɛ dɛn ɛyɛ saa nyɛ no bi na mebɛka no platform yi so nsɛm a holy spirit no ɛbɛ mi aworɔ ɛbɛfa me mu aworɔ agu kristofoɔ so nkurɔfoɔ bɛka sɛ ei ɛnti sɛi na teɛ prɔyɛ no kyerɛ sɛ ɔbronsam yɛ nneɛma sei nanso asɔre no asɔre ɛɛkɔ so na man of god nso yɛwɔ hɔ yɛsɛ man of god satan yi de ɔno ankasa na brabɔ wura nnipa mu ɛde awura nnipa ma nnipa no nso de wura nnipa mu kristo som ayɛ de awieyɛ mmerɛ mo mehwɛ ne yie ɛdane asɛm kɛseɛ maa me bra meyɛ madwene sɛ mebɛyɛ nea obroni bɛfrɛ no sɛ research into satanic factors na mewie a na mabɛyɛ dɛn mede madane adi onua amani hunu paa me faa mu no na ɔmo maame te nka sɛ ampa sɛ wiase ɛsoro honhom nneɛma na so mu na mu ne ma ne nipa onyame no de ye nam dia me fa mu no enu na mantumi amfa research ana ne ma me be pro agu wiase mantumi amfa mantem no firi se me fa mu enu na ama ne ma me fra no worldwide divine research ya maye afia ansa na me ye dey me dey ba eti mo bia nkasa na de no no wo he afia no ba afia no ba wo be hu ne ewo mu efisa me bi ne ma no tudwa ama onipa biara owo ho a wo hwehwe Yesu Kristo Nazareth ni no wan hru se owo ho na ampa obetimi aye dey agye wo me fa ne ma hu mu wie mia meje tum ka sabre ni se onyame wa yi mi ama ah onyame pa wo yi ni pa ma se na ye di ni nya se o fro onyame aso ni ho se na wo ho eti sabre no mia kasa me sheshe me ni ama se me ku me ho 3 times afa nyame me ji mi fri antorenche mana amani hunu no mu no e ho ape na me hu se ei se na nyame na ye se o wo ho onja mi mu nti afei me be your sofo na me be your evangelist e sign se wa mama hunu obrun sam ntwo mu nti odi tumi aye den mun kuku tumi wura me se de me kasa ye na me jina ho ama obi a wapa ba na me jina ho ma ne se yesu no obeyo me se obeye den obeyo enye sa troni na da no aba no bi eduru sa abre no afei de me hu se ah se bribi ni baby e betimi me se me ni yesu nenam se nyame adwuma na me ya ani afei de me se afei na satan adwuma no me be hwehwem ano na me be pro abai afei de christofo mo amo hwehwe no kran no mo ma mo akoma ntɔ mo yem efi se me be ma agidifo na hu se yesu okwan no de bai ni okwan tia ena mua brabo no sei na tie eye onyame asem frenchim na nyen krofobia omo se man of god omo ye onyame nkwa enkrofobia omo a omo ye omo man of god man of god man of god this is not rod ross this is not ye nyame mfata this is not be here this is hey esru yesu christo christo sum no enti eno na me pese me ma obi ahu so bronsam so oye juma said the onipa bia enkofa yesu de no emu nsam no uye reset ko bible uhwa bible mi na bible no kire yesa ewiye mre proye no ne niam ani nyina eje satan ahonhom mie no one de ye fra no antichristo honhom a na shenso de eye ohansia adiosia ensia ene atro odifo na false prophet then na yenyi nsam no ma na wo miracle da ha wa yi da hey okwantian chacha na bo a christofo amu hwe no kra mumra o e ye free e do e ye tumi tumi e de ji won so ye free ni asa a kire okwan a won so be fa so du onyame tumi aye adwuma wo abra bom enye o wo miracle da ha wo miracle bia na a won ko fa ye enye no na me ye e ye ni bresam ifi se Christo sumo say na proye na di nipa bebrebe kojem yo enuanom se yabase kakra ene momia nko ene botai no so bible se proye kesie beba na yemre so sa proye no ne beba ene bema onyankopon aye den wa bible twa enda no so me pese mo de momia nhwe proye na kakra bi se de maka ho ansem no de di kai who say abrabo bi da christosom say ah christofo ohia obia bie na no so e christoni a na ene na say christoni ene me pese gidi 40 ase se sadie we e satan na da no bia christosom yewo christosom yesu no de bai ene yesu no aka kire en se christosom no de bai no ba ku bi nso afifi wo ne de ene nchen na eno no enya ne de na nanso eno so ekote se christosom enti ono ne christosom no enho adwuma na meye onhwese de kyerosem ka efa okwantia no ho matio ngo matinson enchichem dunai
na opontiatia ene okwanhiahia no ene de ekwankwamu na wana wonhunu no sa
sa kristo sum we de yesu kristo ene odebe chirehe said obe chirehe na no so abraba no no so ye dan oboy kristo sum we mu de wosum nyame said de ne mra no tie na wabo wabrabo no said de nasem ne tie enti ebema wabo abrabo kronkron na sa abrabo we oba na se ekoba se yesu mae na kakra no abai na wuwa wuwa otrabia ye paradise ana paradise paradise ho ana paradise ne bi ho luka ngoma ti aduonu miensa chichem aduanan miensa ehona na wokọ na wakọ twen na yesu ba ofri ho a wakọ he heaven paradise ho no ehọ wo ho a eya ho to na nu achi no ene ye wo okwan kese anu de no okwan kese anu de yesu se nyeme na mede ba yo na emom efifri ye wo mede anu ho eya obonifo no de ba yenhwe se de okwan kese anu so etie matio nwoma ti nson nchichem du miensa
munse ne oprontiante anu mu na opron eso ene okwan na etre no ane de ko osaye mu no na wona wo sey mu no ayapi
okwan kase ane de ewiase abrabo ane ewiase amamre nyinara ehyem o ade ne de o na se we ade kristo som ya som wakomam o nipa de se nya mekra nim se ye nipa nti ye mre nti ye beye se na onua sa okwan kase no kristo som no Trasem se sa ugba abrabo no wo mu a na se wu na yesu maya wo hu ni atwa ne se ukotra baabi e frɛ ho hell ana asamando asamando ho e ho hwehwehwe no a odimbonye ni obekwa kwatwen e ho nso e be hu oluka ngoma ti dunsia nchichem aduonu mienu de kosi aduonu miansa adimbonye fo krom Yesu maya, wana uwa ubeko, na ufri wa, na temu dedua. Na Yesu, abe yu, na waba, na yebu ten. Na uko, lake of fire, ana ujatarenum. Enti, adiene muda hon pefe. Enti, yanshe sedye, edisem, tia diyonu bako, enti chemu mwotwe eka.
Na, ahufo, ene wana wanyinye, ne atiwade yofo ne awudifo ne nyamamafo ne adutufo ne abosomsomfo ne atrofo nyina benya wontefa wo otade a eja ene sofe adarimunumu ene oprenu no
yenya yetie yehu die yesu akireye ne die chrosem ken etie fi na kwa uyo jidi ni papa sa apamwa sebo enyi ntumuda o na se nyina sum nyame baako oh, that's it, you're a Christopher. Debbie, you're what Christopher, I'm quite sorry. And you're what Christopher, I'm quite sorry, I'm soon, yammy. You're what Quantian Church, and you're what Quantian City Christosum, and yet, wholesale side boom back, wholesale promotion, will be on real class, the promo to a minion. What will be that? Yanja, your hand and woman, T9, and Chichem, a Dionomian, sir.
Na breno reba
na breno oba
ehe na adu
adu awie yemre
se no kra sorry for
no kra sorry for no
be sorry eja no
won be sorry eja no
honhom ne no kra mu
honhom ne no kware me he
awona o sorry no sa no
ehe
ena eja no rehwehwe
e ti just a sorry for no be do so na emo eja no hwehwe omo me ye den omo sorry no no min kasa bio proye no wo be hu se ukọ wiase ba biara en sorry Nagana Hanso, and sorry. And Yanom, almost there is a great revival. Shasa, and sorry, Dawson. Oh, Nyami Juma ne Peja. And yet, Satan, what this asem not to Yasso. Man, forward in Tunia, Satan, he near, and they are two Christosom so. Nadia Ben and Yamia Sam, come, Mummy and Korea Matio, Mamma, tell you no nine. In Chichem Duba, Coco Dumino.
Now, I did for a true for be brave, sorry. Now, wabada da nipa bebre Nanam se mumu yabada osinti won mudu do no rado anobejo.
Ye I say ewie yemre no mumu no. And sorry no bed dosu bebre. Men of God remember. Shedi ekoso on beden omo bedada enkrofo. Omo bedada omo mo pe no kra no. And almost one was so the musi ever that I won, and Tianada and Adrosum, and run to Runada. I see any Matian woman tea at Dionunai, and she tell at Dionubacuni at Dionumiru. Barbara said, I am many who no pa, Beba. It won Yankupun Trimwed and say, and we am Ria and sorry Adrosum, and Christopher Adrosum, one in Barbara Bocrocro, now Yankupon Becca say. Mama meni huna tuong. Mama obreni osayaba. There will be tribulations. Opache se ombe dada obiya. Afe ina kwa ka. E jidi fwana. Omsum nyame wono. Kwa rene hun hun mono. Omu mpo. Omde beko omo so. Nenuno nyame di nebufu shube chana no so. Ewe ye mre kriso sum proye. Obrun sam na da. Wodi atu kriso sum so. I met Christopher Bebre a giant warm alertness, and I said, Woman, you are so not a sister, only at the old moment when you down no more wayne. Young have you, Timothy, who made the kind, T and I in Chimbaco. Young and I anymore, but to the mother, mommy, and share the Holy Spirit, or better young woman.
Now, home no kind of perfect, sir. A trend of you, a be number farm, and I die a home, any home money, and church at home. Atwe wa huwe free, didi eno hon.
Hey, se se di obibe kwa sorry. Osofu obe ti me akati dene se. Ono osofu ono. Enra oko heaven. Na se heaven enchia shoto. Na heaven chini ye muhu muhu nubi. Onyankupa suma no mo oko ayibato. Eko to nchini. Muhu muhu nubi di komo onyankupo. Atre di fo beba. Oso mo be on be dada nipa en ada no be ba bi no be pa ba ta fe on ba ko di en chechre boni anya yesu de no de ba no en chechre eni nyame sum na wira asore dem ne nipa ti won no mutie ati onguma ti aduonu nan chiche ma aduonu nan ediko si aduonu num atro edifo eni a Christo Jesus meba chese Jesus ye ba ko. As I've seen Kofobe Brebeba on Bayom who to say Jesus. And Kofobe Brebeba on your 24. Bebre, Yesu no Kasachrayem. Oni Pano, O to me for Beere. O to me by Jamai. O to me a Bibia. And so I am Sentrene. Nanwa Samosu Akasia. And him na Christosum. Aye Satan Juma. End time deception in Christianity is real and total and absolute. Christians, watch out! Satan or a atrohene or widini or dada wakuku. I'm a wako lake of fire. Ukwa sorry, unjune hun da emfiesa niye me. Na yesu nwa ono dene hona se. Ewe yemre ebe se inebe pro. Yesu se makama chiremo. Danu dua judgment no eye rare judgment and your wholesale promotion Christophobia and echo heaven and your Christophobia ya power kwasore me kwasore wo kwasore ya kwasore nso nipa kakrebi ni echo heaven eya semo eni paki to ebi de echo heaven and sorry bebre yansa hwe mate ngo mate do no mienu nchichem du nan
na wana wa frɛ wono dɔso nanso wana wo yi wono de wo ya kakrebi
enti sesey. Who your Christonia? Tiasia said, what sorry now walk on? U Christo Abrabona were to know. And here now one am. And woman ben o din wom, ukwa obey. O yankupon ni mon se, who your quantian church Christoni? A dear baku be mwa Satan. Well who a good Christo for so? Say dear, Christo som no revival and abandoned. Program se bu amaya mai munsu baby obi asesa na tie Ghana has ye nyina enim program se nketoa akese wa ma Christopher ani age che se program se binum kra akono te entertainment Christosom program se no esese eye program aye den ejira onyame asem so esese ye program a ene wa bra bo kronkron Christo abra bo narrow way abra bo Asia. Satan asan hyehyɛ akɛseɛ yɛwɔ bibi afra no mega crusades and the annual mega fee ne yɛ kɛseɛ baako yɛ de bosses yakɔsisi ntokrontokrom yɛ organization afi ne nyina ne akɔsisɛ doma bego ne atwa na kyerɛ sɛ yes Christo som ɛna ɛkɔso no tumi bɛba yɛbɛbɔ mpa yɛn so ɛyɛ Satan kyerɛ sɛ wasɛ ne nyansa mpa wei no atagete elite any high profile in society just a woman nim for any nim dear for any one almost can I say woman will be on some society penny form and target you on a soft work as ya tell it I be overseas it be your way ube who say omu di mu omu ye diplo eti sa a soft work as ya ne a kunini a soft work and now omu do omu yes sa niyama we amake mega crusade annual mega crusade, annual summit, annual conference, annual seminar, special impartation, special breakfast meeting. Ah, she said, "Omo edi mu kwan ye from yam from kwa unti bin koho." Nini na Satan juma odi ni se. San yema nina yema miru ni edi mu omo. Eje commercialization and power administration. Wa omi ame yonya minipa. Ah, me di yami tumi ye juma. Me ka power administration. Me pak she se. Udi onyame tumi ho kokoku tumi eye adwuma ebo mpa ya mobi ebubu biribi adwiri biribi ana atwi biribi dia ye den aba ne nsem ejina onyame asem so ejina yesu abrabo enye bibia keke omo awomo biribi omo omdi mu ukwa yesu tu asika wei utu asika wei ane abo mpa ye wei ye den e di ama ebi ye foreign exchange betu dollars Nanje mpa ye we. E ready that ben pa na side we ra Christo sumo. E ade ni nyina ejire sika commercialization money and power. Na Christo ni e power no de adwuma no. E fri he. In sorry bedos was sika kra bi na me den. A sorry de yesia yekọ. Nyame frɛ ne ma. A sorry fie. O sika kra bi na me den. Onwa e bekọrọ kitua bi. E ti won so kan ho a otu atu asa ne ma no bi. Buanya mi juma na obo abrun sam juma efri se ama enkofo ewe fi omo ho sadie we nti ono jidi se oh ayi wo ye pani wasuade wo ye busy otua se sika ya wo tua de abo anya mi juma ebe bo anu ona brabom na wagye mpa ye aya ma satan de sa no ama enkofo anya nida so obi se omo ye wo bi no a omdi mu no wo pia oma koma ne enkofo no na omo twa wom wenu de wenu mani yankom ha somo bi ye overseer bishop put reverend right there menka se bishop right reverend biao na de odi boni ana omo do so johane ngoma edikan ti enai jichemba ko samebo a yen hwe chiro sam
adofo munyi ahonhom nyina ni nemo munso ahonhom ne hwe se ofiri onyankopon na na afi se a di for true for bebre abawiase
ene da ho no ene da ho no inti wa wutua sa sika no wa wo bua ma sa program se do koso no a inti wunim sa won sum nyame a won so fura ho kristo ni no wo yo kristo ni a won kristo sum ne nam na ro we kwan no so a kristo fo mo mi atwe ni e so sam no said dey so ahonhom no hwe o adofo efi se ahonhom bebre ene wo krom ahonhom bebre fi se atredi fo no omo adoso enti se nya atredi fo no na edi satan ene omo di se odi omo di se boni ya atredi fo no omo wo he na che se yesu your true fo bible your true fo anye omo ni a ene omo na omo ya juma we ya ka kristo suma prose mo enwo so bitime ka pre no asem omo ntime nka ya juma ba ko o se ye ene e ba kristo fo sorry emre na du Okwanti a church o platform ni wo pe heaven akọ wo pe paradise enye hell ni lake of fire wo di enye wo pe de yanyi sika ye beka no kra chiro ni edi onyame tumi agye wo a chire wo kwan ya wo nso be jina cavalry authority yesu abewu ya 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 na fede enkofo a chire me na mi shira wo yire so ma wei eno nya ku kwa america eno nya se no ye wei mi shira hey enu anom okwanti a church e jo onyame asem. enunti de meka kire wo nie se ojidini yemfa yehuma obi akeke ye nyinara yehu de bible no ka onyame ne honhom ye ba akope holy spirit esi dan no nyame se so ahonhom no hwe ahonhom bebre wa hu false prophets bebre wa hu false christ bebre wa hu eti ahonhom bebre many churches wa hu revival wa hu okwan na de ko heaven o se ye okwantia enti me ba okoko efiri na eko ma wani na ho na wan efi se atredi fo ene christopher ni ade no obetumi aye obiara obetumi aye okesia pa odimu aye jini tum nsuro ye bia enti no muntimi nkahwe no no muntimi nkanso if it says ene ya mabeya make cancel me wan hwepo be hu se ochina na fa ma start ye nyina ye hwe enti no me ba okoko obiara a obeda no ho edi akso si okuta bible so ye man of god se wakusuku woni die na ta die ne betekeri ni siutu na yi eye fe se utumi kabrofo ya wote se arisen o kabrofo papa na na sorry ni ministry ni akese esikafo kasi ena nimdie fo mpenim fo omukobi ena onu ankasa nso ohwe se die onim enkrofo nkofo ei onim mpenim fo nya gana ni krom mpo wiase se we meka ma wiase nyina ni krom ani wiase onim mpenim fo ono tukwan kwa ha nipa besra no afei ube hu se onu ankasa nso odimu wa ye niam bebre wa ji din a wo ben se ni oman no wo mu no se president for kra ya de a wo ben se no mu so no so apie bi no wa ye yi onia se se de anya kola na ba wo mu no ye de be hwe bi o en nya om de se nim de en nya wo ba bi o mu nim ni se de o mu tie wo society na mom aba no mu so wo kwantia no mu no en ye de be hwe wo mu emma on fanin santu apampam emma onye bribi on febribi cross bin to so emma emfa hu ko rabi bi am se wo jimpa ye na di nhyira bi bebro okwante a church en kire sa manuel si ha enu anam se ma be ki kan sam sei ebinum wo ho a wo ma ni nye ho no kra no nye dodo na pe enso enye no na hia me die hia me ne se obi a nyame sukom de wo wo pe nkwa okwante an chachere no de na form sa wo yesu owu wasedua do se ye bro no na ho fa ni nanim ni nsem na do na chi nyina pra moja wo na chi ni abro no na chi etu okwante an sem na form sa e de wo konkwam enipa bebre na ekogem enso onyankopa sem se se pie no kra ni pie ti no kra no ba onyankopa frɛ me wo se me de me ni yesu ne de na dance ye enti miguso ameka wei epa ye bebo me ho eni niamma ye be dwina me ho meeting sahoro enka fe enu nti no yakopon ma me ye de mi hu set ahiniam se de be ye mi gina ho ameka sem no se onyame akwa e wo tumi mu se anko na mo na masase prada so me de me ye den mi chatim pa ma jenkwa bebia medu a asem no ifu me po ye dibia kan mi ntwa so asem na no nam chance kan ni fa no bebia medu a ye tu ekum ana ho tokro ho ye yi asem ni bia fim mi fa nhyem bebia ya ye asem no nwanwonai aye dan asem no aye amonchi amonchi mi ntwa so ene bebia medu a wo ma church asem no mi ntwa no timpon do nyankopan ni onyambeda ti na niwa nyina be hu efisa safo urade no waka ti dia media be efia urade ebe gina emfia urade a enyina nyame nhira wo next week ebe shia jesus dem ebe shia wo platform we ya so station we ya wo jesus christ of nazareth ni dem amen.